Naana opoku agyeman ɔno ɛna ɔmampanyin dada JDM ayi ne sɛ ɔma ne running mate mami etie na ɔse ye Naana me na menie mɔhye me nyam wɔ NDC amanyɔkuo no emɔ na me nso magye atom wɔ de ase depiesie ama ɔmampanyin dada JDM wada party mpanyimfo nyinaa ase ne titiu ɛne national executives no ɛno akyi ɔse ɔmampanyin dada Jerrygen Rawlins a kyerɛ NDC ɔkɔfa bae ne sine sɛ so ɛne fɛ sɛ yɛbɛbɔ ne din kyerɛ no no wapene so na wagye natom sɛ yɛmɛbɔ ne din ɛma amansan nyinaa ɛnte ne Naana Jane ɛse wɔte ɛnsɛm wɛ no kyerɛ sɛ na ho brase a wɔ bi kura be ka ho na eye na ho wa ho adodo na de wo ka ene se ninim de na ho fama bibia wonim se oba no wo de betai omampen dada JDM echi ama wadin kunim he wo 2020 abaye ba betue emon na wo ka no se omampen dada JDM wo na ye adwuma da oye obi ode nani si eniswade hunu bi so a bibia ntwintwa na nem wo ko kopim se nani swade hunu obeduru ho enti wonim sade e wo panyin no ho no obe na famu de bia e de atai na chi se oba tan ama eniswade hunu a eye nkunim di obo a chese wo mo epe afi abato emono wo hwese wonsa ebetumi aka